Why not be a debia? Or no, because I have a kind of custom this year. Food lovers, special African rice. I had long grain, perfumed rice. If you be a patch on here, movie, and I'm compromising patch on food lovers, special African rice. Ukujuma, I'm on a taupo, I said, check an apaya. It will two Jimmy, you were then, a patch on the makeup for more. A food lovers, special African rice. Long grain, perfumed. I am a Jenibia, you be a here movie. Tomika, in the Akajodia. Ukujuma, patch on by Minia, see some nefili. And no more cover. Hey, at the Mojabo. I could add news, you know. I said, if you mind, I said, if you. I feel no more. I cry. I shall go down on shadow. Shall not face it. Come on, young Tuan so. The battle way, yes, men of chocolate. Smell of chocolate. Hey, come on. Now, but all Douglas, Ghanaian spirit, Egyptian, chocolate flavor, and I'm from the world number one vodka. Ghana cuckoo, Jemupa, the year a smooth spirit. Ghana for you, Ajatum, Yankasano, about 25 cities. Come on. Only now for Bodim, and the Jabba, but you're a smell of chocolate. 25 cities per. Kabishawati, Minaba,
yeah,
Mokaba,
yeah, Aja.
Your floor say.
Rebecca
Bentunga.
Rebecca Azzi.
Who are dearie?
Pacha me
yawe. Man, is you kakra? One of them.
Pacha me yawe.
Yo, what did you say, Rebecca?
Pacha me
38. Where are you, my boy?
Pacha me juma de bibi and bitumiton.
Bibi out biton. Bibi out sabesum bi outon.
Pacha.
You ask me some mutie?
Pacha.
Even now, Fibaha?
Pacha me frikam.
Yo, and you may?
Pacha me made a woko. Minimba kuman and yakasa kasa. Na, oh dear, my tummy.
Rebecca, only of umpa.
If I chum in a kumana and yakasa, and I 10 year by in Tim. Oh dear, my turn, I'm missing me dear, maybe. And the attendee in the moon, and I'll catch him, Miss Amy train, and I'll bet you up a palm of milk. No question me. Yakumi in a bad 3 months in.
In she riafan.
3 weeks in a madame in Timena. First, dem who diam and I didn't start him. The son Diana. Na obi dia ba abo me trim. Dia toso. De me wea na oda ye nim se me gina ho na maku ma ne di gota mu nsi agu pa ma be hwe agu me so.
En si right.
Dia toso me son da ye na me gina nsi o kasim. Afe dia ni so no. Ba 2 weeks ni me kwa kete so a me ntimenda. Ade ni ti me bofa me trim a ko gu me na se. Me ti hai. No question, me.
In she riafan.
I hear do, I am a shot, medabena. Menai and honey, and so me wuna maniago, menai him. And tell my men with us, someone may come and catch them in. And yet, Diana, may come on, a bomb. Then yet, my make up and penny for. Na men corner, so now make up panicho. The confam penny for ne banner. Until you almost be son or so, I'm mummy dear. Na ne kasa ye mu no oka kire wo mo se me ma tenia me medinu no aya ne ya pa manaka na busia nti me me kwa kwa kire sa tenia na se ama woni na busia to aka ho no eya menya
ta ta di
eya menu ba kuma no onim hu bi nti last week enyumere me wo fi no papa bi ejina ye finfin nti na me fi edwae me pie ya na maku mane tenen nsa wo se agya oban ni nie ono na wo ban pegya mi ti na me hu papa na to me pinche papa na papa ti ya me no se wura na me se da na wo se wuni me na me se mpa acha me nimu ana wo se kwa mo hene na asoma ne se won be fele me na me se mpa acha ne me sha taade na ma ba te me bra de ma me kwa sha taade si ifom no tinu ogina ntente na mi se da mpa cha kunya oho na wo so wonta na se na mi si yo na mi pinche no na wo se yonko na mi si yo na mi di ne chi ni ye kwa hinfi ho ti ye kwa ye ye kwa tu penyi ba ko no wo se before se odi mama na ye bebo mi no age se mi pi so na mi si yo na mpa cha eye san na wo se ye 55 na mi se da mpa cha wo mi si ka ekuta mi na anso Miss Rawa, Missy Kaye 15 or so on, Jay. Sanity, dear men call. ɔkyena me kɔfa sɔsɔ na maba
ɛna sɛmanie
na ɔbɛfrɛ me no na ɔtu ne boto na ɔsɔɔ me so ɛna papa no gye na ɔde mama ne ɛbɔɔ me ɔde bɔɔ me so obi abɛsa maa me wɔ ahemfie saa na ɛteɛ deɛ a menkɔ ɔmobɛhyɛ da na ɔma bɛfrɛ me na mekɔɔyɛ mekɔɛ nso bɛɛ 2 days 3 days mu hɔ daabi a meho mekɔ kɛtɛ so a menna me ho nam se yɛ me no nso mekuta nkwalaa mema no sisa ɛna mesa kɔɔ wɔ mo so a panyin baako hɔ na mekɔ ka kyɛn sɛ deɛ yɛ me no asɛm no sɛ ɔmbɛka a ɔmohwɛ na ɔmo nka ne ntɛm because mehu meho yie na ɔse wate no a ɔwie a wɔbɛkɔ nana hɔ na mebaa fie nti ɔmo ma ada nti nano fie la na mesɛ daabi adeɛ deɛ yɛwɔwu asɛm sɛ masɔre wɔ medua so a ahwɛ na asɛm afa ma sɛ ɛna nano fie la mede ba nhyira ha ɛna mebɛka mako sɛm ɛkyerɛ mu nti mebaaeɛ no na mo se mobɛfrɛ sister no na woababi nti anwumerɛ no mesa baeɛ no maahu no nti ɛduruyɛ so no na tam kɔ ɛna moto hyɛ ɛnɛ
nti woasɛm no ɛnoa ne no waakum abɔ dua meba no afei woakyirɛm deɛ ne kɔfa ntokwa no baeɛ ka nyina ma mansante kamamansa nyinaa ntena afei ɛntago no so na wonya nemɔne bi a
ɛbakyerɛ nokwa nsɛm ne medeɛ makuma no deɛ
mehini sɛ woba wiase mu sɛ wosɛ ne bɛtwema nso
mehini
sɛ woba wiase mu nsɛm so sɛ wode ne bɛtwema nso deɛ nti na wobaɛ
mepakyerɛ adua na ɔbɔɔ me no ɛno nti
namoabu sɛ na ɔso abɔ dua
mepakyerɛ mpanyifoɔ no kɔɔ no so no deɛ ɔka kyerɛ ɔmo sɛ wɔammɔ dua
mabu sɛ no mprɛ sɛn
ok mebla a ɔwale no no ɔbisa no
ne sɛ ahemfie ayɛ sɛm no kɔ a moanya nkɔ so
yɛnya nkɔ so
na ade na wo so duabɔ
da deɛ me ho no yɛ me no ɛsɛ sɛ
ɛhɛhɛ na ɔyare ɔpressure nkɔɔ soro
menni pressure menni pressure
ɔnti wogyedi sɛ ɔbɔ wo dua
mepakyerɛ mehu ne sɛ mawɔ me
saa na wohu no ɔnaayɛ sei
asɛm no a ntɔkwa no mu a wɔka kyerɛ me no a me so dan ne nneama a mehu no
ɛkyɛ sɛ ɔbɔ dua
ɔbɔ
medua ok mate meda ase ɛma no afei wote woas no wakyirɛm deɛ ne kɔfa ntɔkwa no baɛ woanim no obiaa ɛnti wate na afei sɛ ɛkɔ dwaatoa ne ɛkɔ wate aseɛ meda ase kebia yɛntɔ ne kakra
agya yɛkɔ dwa so na mmom da biaa da meka sɛ mo a masoa mo ne so aberɛ momra awurade nkyɛ na momagye aho me wate awurade no ankasa ne kan ɛti dadwen bi da wo so ababaa yi si aboa ne tandua obi kora no awuawu ate asi abusuam wodi a womawuo anaa wawagye atom sɛ yadeɛ na ɛkoa nkorɔ deɛ akyinkyina woabrɛ mesrɛ wo woato din me yadeɛ yi ne nyinaa nso yɛsunsumu adeɛ a ɛyɛ mountain of victory asafo ɛhɔ no ɔgyea ne fa wodeɛ no nyinaa ɛfiri ɛba mesrɛ wo yɛyi ɛyɛ busumi a yɛbɛsi mu yi ne deɛ ɛtɔ so ɛnan na wotwe mmienu mmue a asi hɔ nom a yɛbɛyɛ nkanya nsom sonko ɛtumi ɛsrɛ sɛ dwumadie yi fa ho hyɛ m paa na ɔgyea ne fa wodeɛ no nyinaa wɔatwematwadeɛ Joshua Johnson mɛsrɛ ebia na woankasa tumi bi yɛ wo ɔmpɛ sɛ wobɛtu ka ɔmpɛ sɛ wobɛware ɔmpɛ sɛ woankasa koraa no wobɛdi yie wɔ abrabɔ mesrɛ wo yɛwɔ dwumadie bi ato din emergency emergency no tumi a ɔmpɛ ɔnkɔ so ɔmpɛ ɔkwanti ɔmpɛ ɔwareɛ yɛtwe ne ba no yɛde n'akyiwadeɛ aka no ɛba saa wɔbɛdi adanseɛ sɛ afei ɔne woni twaka biom na yɛfa wodeɛ no wɔgyeɛ no awareɛ no yɛbɔtwa o ɛti mɛsrɛ sɛ yɛkɔ ne akɔ hwɛ prophet Joshua Barnes ɛwɔ atwema twɛdeɛ Joshua Johnson sɛdeɛ da biaa da ɔhaw no ɛkɛse wiase mu nsa meada nneɛma no no atwema twɛdeɛ Joshua Johnson mesrɛ ɛafrɛfrɛ no afrɛ odiyifoɔ Joshua ɛwɔ 0205400 0540 7000
ɛno krɛ ɛyɛ franco trading enterprise ɔmo sɛ yɛtete so deɛ ɔtɔ wo biara no yɛtete so ɔtɔ mirika ne kɔɛ adamada so yɛtete so promo ɛnkyɛ ne ɛkɔ awieɛ aka nnansa pɛ na ato ɛdɛn tɔ mirika ɛ kɔ franco trading enterprise yɛtete so promo kɔtɔ iphone samsung nokia smart tv ɛfi 33 inches ɛkɔsi 55 inches ghana afa no nyinaa yɛtua pete ɛyɛtete so promo franco na deɛ brɛ wɔ papa deɛ ne kɔ google play store na kɔ da do franco app no deɛ ɛkɔ so nyinaa bɛhu bi nneɛma ahodeɛ ate so no wo nyinaa bɛhu bi sɛ yɛ phones accessories ɛne home appliances yɛtete so promo papa deɛ ne bɔwura franco trading.com your website na afei kɔhwɛ ɔni so adeɛ mpakyɛ Yashabio, a Jabba Echo, our doom, wife and Cheho, Malcolm Shadmu, and a boss FM and Chehope. Kufokin and Shadmu, now they create your new market. Yashoba Kosorum, Yatitisu promo. I can also Kwame Gong, Adamada show, Yatitisu promo. I have Franco. Mamadia, official numbers, and go funny baby. This is a website. Oko fono mo bia bia bacho what to pet to baba dia eh azafo adoso nti ko website francotrading.com ne ko fa official numbers no ni ni komo sesia fomo ba fie ne franco trading enterprise ya tete se promo no aka nansa pe tomika ne ko
nyadia ba center na samre ya drum na di nyadia ba me sha ba dwaso me sra wo unya bi na anono ma wanu ma to ntimi ntibi ni obi kretie me ne dia no aya jondis wan kaso agia tum se wo chese fever chese di unya won se wanu nyina anya wo wanu ma to obi kretie me ne dia na kamia se akowie no malaria tidi ya de made dia ne fever
apuse se dem ko se wiem
so unhu ya dia no se
nyaro so mentiapo
ti unhu ne kon obi kra so so chese wagia to me say ya dear nin nam ni pedo hu ne yare ban me so e nya dia he ba me so e na me kanfo dia ma hu nya binum a onu beto so ban che kra de wanum ase u dipo na it mesre he wanka sa he wan munura munura we die so he na so be di hu adanse nya dia ba me so adanse wo hu so so pa etinunum bi etufo mo hwe ni enko kng ba emrom abijan house house na to nsu monaco konak heba ashtown dani heba emrom fredmens ko hab me asafo pfa tafu New Road. Hey, after a friend, one friend, you're about center penning for 0558 56 5890.
0558 56 5890. Oh, who is that? And yet, who's going to of his anacon, you never go back. I won't wear here knee, none of them down. Oh, Patch, I say, I do freeze up my audio. We need a jay, Baba dia, a lumber bitters, Casapreco, natural petty, in Tunuma, O Casapreco, Titiaway, and Kedidu. I said, Nubra, Nutai, Hahama, Nimahodo, and Dio, and they spread us some silk. Way up before Castle, you to the alumber bitters. A patch, I won't be in Tibinia. Chakaka, they did the good, what's it? Minioba. Oh, say, then the man, Kuya. Chakaka did the good. I shall come and come and come. Come on, Fuisa. Oh, Fuisa, then yet. I boy my sim from your yard, pa. Now, sir, condenser. And the whole. What about now? What's the duty? Oh, Fuisa, how come? When you be at it?
As a
Timmy Ashu,
and Sandy Bua crowd no more. Who can't send back Queen Sina Kofafo Fra?
You see, me could not say permits and not a good baby. And I won't wear here ni. Oh, but you paper. But a lama bitters. Scientifically, yeah, evaluate for functionality, safety, and quality. Authentic African herbal bitters. Money a lama bitters. Aba, and but shall I so offer a fry and cohort? On soon in putting your soul. A lama bitters. And chubby what?
Alaska Star Enterprise na Samuel Yadru we Ghana number 1 sole distributor about quality and original wallpapers are hanom na yeko it mesre fie wanom e bi kura no kase wasi hotel wie wo pe quality and original wallpapers na dia design ho e sport no abie bia ba ana wan kasa restaurant bi kura na wubie na nanom ahin fie mu si wie na mo ankasa edu ehu design ahodo e ye different colors different designs it mesre Alaska Star Enterprise ya nini ni kasubom na obi create me wati asore asofo amutie me asore mpeni mfono musi asore dani wie na mo pese mu design ultra modernly mesro ye kwen Alaska Star Enterprise ye wo eye banquet nsa hodo nso so a unya bi di siesie wankasa hall ho de bi sense mpuma nanim de bi wo prona a na ba biewu etimesre watena ba kra be hwe ebra wo design abefo kwan so a mesro e Alaska Star Enterprise ene ye kwe be hu na kira kwan wen Kumasi adum ye ne boss FM bi ani mo hwe sanso na nkan Tiptoe Lane, yeah, Ben Circle Mall. Hey, I have a friend of Alaska Star Enterprise and Penning for
0554 114878. 0554 114878. 104.5 FM. Odifo Bakon for Yabi Ajia Salah, Osibra Guna Samina, a Sio Cobra Sujamwa, a Sio Cobra, Wasini Panya, Ampa. So ni page asamai meta ka chew show nua ne show ba ne show adamfo asosibra na on chew se ni panya ti no sania won hwe ni pem de biada anisan utode anto which in the Cascala, one in the Cascala, or the Bosna Ri, Bobadia, Asiosibra, Bay Fuwa Bushum, or Nantia Shakambu, won't say Nasi, now bear Dina in Ako, Asiosibra. Sikan Abbas Abusio, Obijoba Nasa Bemano, bit of a component, so Yabodia, Bodianako, Adiasoye, or Agunasa, my Asiokam Suju, and just a to me, a baby, about your Modia Kokiti, another Kamesa, Nekofaka, we see Aguna. Kache dabe sezo ko adia sala kon fo yebi ho ebesi ho pe ofie pe no akọ dagu no so hawo nyina sase kakaka watu di Queen's Park adia hotel kakaka mo ni akọ sumi idi kakaka mi ni obredo nyumpa etwa gu ni pa ho no Queen's Park aguna samai mo ni anako eh ukọ bia e bosu den 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 yebi yajuma na otu mu ni nyina no pa no sia kosi anwumna no nsia ani adia kon fo yebi ni ngomo 0243-134-535
and sabu a wonum na osore na ade achi ahoma che so be kan sum sema obe ama ira osore dane
na mi wusa se obi o kan sema enche na to asum eye hwan
de
na
num bon
sanete
bon
di kokon sa group me ka che mo asem bi e be yiri bi a mo kan maka bi a no sa be kopie ni obi a ni mu yinka asem be kan be yiri pa no mo kan dia nipa so ntia che no kopie obi a ni mu yinka na o fini pa no oni ko je fitia fitira 1 second about you bawe o so atia se says obi na no o so ja mate agajaja o so unu yes o so o si ja mate mate oh yeah o na mate atia mate atia
Ejaja di akani Guinness Ghana Limited omo sise sei eye dwabo eye na moko ana se mu kodru ya no eh chese wedding ene e be serve mu me so ye bisase obenum dia don't think far eye Guinness me the stamp na boss me sino num bi na Guinness no eh Guinness is not dark, it's bright, it's bold, it's gold no num bi nsiesie o me so sei aye nya Guinness ne color black nimpo no misao ye ye hwehwemu mane siase na Guinness taste ne so it wasn't gotten on a silver platter misao nunum bi na siesie o enuane nu ahye ne manso so na nunum bi a siesie o etimese se he dwabo bia da dwumadie kase bi ekọ na ambo ankasa se o ye wedding outdooring and as a naming ceremony bi nu akopia se mesrawo upe ensano ma me se dey Guinness numbi nense so na unya mfinshadu ngotwa betwa Guinness sanso no afa afura onso numbi nemu nyame hwe wasom dwema wetu etwa Boris ba mienu bi na de de ufufuo e basa na ba biewu etikwa me se fri na ekro obenum se dey Guinness.
All right, Doris Apusa Humay. Na yani yenua ba Eunice enko di enkomo to dia hode ba fie on dia once and by ti Rebecca abone kwa du yemusa ene kwa so abone dia anka minti nko so ama area to aso
Dr. Amuzu one da Amuzu ba clinic ano the penis doctor bema uni yekodron hom bema bu anu kreni nyame no so ye kon kan enso besi odwo so me bu be bema o mema yenum no bibia ntoto na akwa basa wonkasa no ne ma no osore no panu abesalutu said the constable we she ono akasa ne commander no me so e Amuzu Dr. Amuzu na tena yankwa no siesie mema no be mebu ana no hunsu agene da biada na me yiro timi ngo hunsu agene ko Dr. Amuzu ho e ba so be mna e pika tenkon na ayese koko no edu dia dia na ayese pampa afia kretimi jinse na ayese banku e tefa mo ba na wo dia no ho a ye ntonchia wa hye ni nyinsen eti ye kwa hen Amuzu Herbal Clinic ni mema ye bibia atotona kwem o dia Amuzu gari bites abadwa so moja ne be dia frisa ni ye Amuzu ke herbal bites and also says you have from stomach or some estrono. I must be a bar, Miss Chansu, just one year. Benoma, one casabaja to me, sir, who now me out, who to me, yes, she, no jarity fire. Now, who nam nigh of the memory, I must be a bar, Miss Chanavitin, to us here. Will be crowds with the eye jaundice. Till the idea, my dead, and in fever, fever, nina, I must be a bar, Miss Chan, a bit to us here. A hindi a bone doctor, I must do. Tafo Club 600, Kumazia, I friend, friend, no afrenum. 0247 776743. 0247776743 na wanya Dr. Amuzu na neno abo enkomo menu kase India spiritual Dr. Pian Healing Palace ewo ho edemo bibia ya susumu hao obi kretie me wawo abofra ontime nkasa ontime nante obi kra de ayenkuda menu kase ewuwu atiesu abusuam udia umawuo uda no adwunso dwunso krobo ni nyina India Dr. Sebra no omwao na dwunso de aniwu obi kra nso ntime mfafuro gonorrhea syphilis ene edi unya India se to me bi besa no da to me bi ware ni nyina ba na tenaye na afi udia danse ni nyina to betwa me se yekwan India Dr. na tenaye mr Watson sanu munten tan India Sebra Samson promise and fail wo dwumadie bi obedia ma ye ka no love me alone bema no obedon kwa no oba no atena nkwa ho etimi se ko India Dr. ho ye ntwa odwan hunhu moja moja bia ye ntwa akoko de ohu nyina incense ahodo candles different colors afi su crash prayer ahodo samna ahodo he ye kekasie ne ni adem akwan kira oh na ba bia we adanse botwo eti akofan India Dr. atena ho ahene makoko ben 18 mu kuma ase no obo ase kwantempon so oye adwuma ya wada efiada ana memene da afrefra no afre India Dr.
0204 9785 0208 2978 25 0208 2978 25
ano ase mama mempe de ofa eye no nti ofa ba akasa chere mempe sa eye no odi na bonte e ka me hunsam e chere enkrofo nti o mempe sa na menne ne mama e ka se enya hwe sa wo kwato se wo ofa ne ka wo hu asam a twemu ne ko yesu kra ye ye de esen ne sa nso uni pampo nti wo de wo du ho na o ka twemu ko ene ye ka bi chere abofa na na me de mi soli pie na e to o ne ne mama se me fa praia me pra no ne ne ma me su pia bonten e na abofra ni egina esoro ente de me hu ya ne se makuma no epie efiri edem ose de abai de somugie e na o sha ase se obedidi abofra no ate se ai e na wo ofa ma wo nya baabi egina se sa na wo be ka kire wo ofa de a ene wo ma o mu poster e bo e dan ho no onse wo mo ene kwan bia la wo no so be fa so bia ono so ebe fa ento akasa bebe ena abofra ne esi ekoye
en si right
be dai de na me wo me soro ho ena me hu sa me kuma no ebo wura ye soro ho no ase ekuma u bla ba me bona mane ena me se oba bona mane because abofra ne be yes a me sister penyi ka kire ne se ekuma me sira we de oba e mo na mane ti wasa me sister penu wasa baby same na me se oba ka ensa me ho enti no kwase me me bra ne ban me kuma ne bon na mane enti be 1 week me dwale me be wo me valentine mo na sister me kuma ne bowura ho ana o se akuma
asa mo no
me no bra ko ye case e wo dwo so se ye nche akola no ha no kwase me me kuma ne kan san no me de ne ho ya wo kakra ade ne ha ma kuma mankasa ene o san na chi ye de akoye ampa makuma ye ye ya ma wane me bla na chi abofra no enti e ba ni sa ma me ya fle ye bla mpanyifo no wo no ho a e ma o mo ba ye enti ye ji na so e ma ye kan ya ma me nua na kuma eto ni yem e na o ma abofra ni be e na ye ba efie ti ye ba efie me bla panyi ye se o si nkonya e na me se bla mpenyufo mu ba police station ho nyina ka se ye befia ma ye nya basabase bia e sakasakasa beba sa na tie dia wo dia monko e chirei akoma to ye mu a na mu aba aye abusuansem na ya tenase te ma me bla mu tie na wo mu koye me bla mu koye we dey be 2-3 months me kuma e wode ma obedi matamu anu mu guasi akwa aba enu guasi ni wo shall well e ensam akese
wo shall well
yes e chese mi mi si ba kwa na ewu ana magina de ahye
oh
tini nyina na ha me I feel glad you met this for my name, Chema for my woman. Let me come and not quite a rat tint to see a woman home. And I am a yap, and I may be sonnet. I didn't know I am a sir. And a two, a casacas, I said, Minini, a dear one tip. And a yana, and pen you for patta any chasso. Tea a chaff to an enemy blabber and a flame blano. Now be catching a sissy, and I nay yell a yen to a casanchano. Mempesa. San me blane kan ye so wanka minti minchire e wo mo ba tu wisia na makodjo so dwa aba e de me niam akosi me stoma na sita ya so akwan ya hora tinto so
afi
kwa se hwane na table bi a wo disisi form ko e na me nya abota de me niam ne kosi na me de me ba ekosi soro e na me tisi fo e na me se akuma ento wo pa akere se asamo e ba ye e ka me nko anka ne wa anka asamo ne ka manfa me ho anye de e wrum because e ya busu asem o ba awale ka wo kura sa wo kunu kura teki asin bia ka wo ka sa o bla ana mi wura enya hwe wo de jai ma ne nka wo ntimi anya bibi se e ma me bla no na kuma sori e ma ne ye bibi se na enuafo ye hia aka ma me nua na kuma aba fom na ye yi asem na ba fie na me bla mpanyifo no ko na afi akire na wo be didi matam a e je se ntwe ye wo di matam pa ma me so me keken bi kire no ntia ba ne sa tani enu mu na o ka che me se oba kira me pa ma me nehu na me me twen na me me hu ampa so me so dan ye ni niam a me hu oba ni so na e mo a me ni pedi
o ka se twen na be hu edi abosu me sen na na se ansan o ti satin ka no
ba 2 months me fa san me ne ne tokwa ne si ye ba 3 months mu ni
musu me nse mu ani
e
na ahya ase yo asem no kwa himfie mpani fan transo
na fa cho de
na wo ko jato a
me fa cho me kwa jato
a na ko jato a asem no difo na odi bim
e ba che honi de me hu ne se duabo na ba mu no
ade na me ba wo udi fo na ade bim
e ba che no kwa se me na honi de me ntimi nya ba me hu ne se bia
so udi tim se dua na nya odia na udi fo ni se bia ka che se bia Rebecca o ani odia ye wo se friend say Eunice o ani odia ye wo
atani ani mu no me kwa fa mpanyefo no ba ye no o ka che o me se me atani a me me di no no aye ne ya pama
na meka se
aka na busia
se duara nya odia e ne odifo ise bia oka chem se bia unis wani nti obo odia bi odia ko pushi bi na nya odia se ni sapa dia ne odifo nti e kujwa twa e mani bia no ya o mi so bi ka chem ne ku se o sia o nwa ri se nzu abono
ate ne odi me na ya me ya pa na me
so
mi ke
se so di ni bi
eh me me dia na oka chem se me me
ntwa na dia na duara nya o
da mi ti mi ti
say you dey na odi for e ta ti say obi e be ifo na e we say udi udi for kra na wa kosunsun mu na wa ko chimney maybe na dey 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 dey
da u ko ma me ni for sa
uni for sa
pepa chan
na dey na dey anya o say you dey na o yare ni dey o yare yen ko ko be dun no onu mli na kra ho bi mato bi ni kra jama nsan en cheme ko doctor sisa so ye so you tum say you dey na odi na odi for yen ko jato a Rebecca.
Da.
O ti ase.
Da mpa cha mate ase.
So you so do your party a. Any odi for? Yen ko jato a.
E de.
Ne mo se ka chem se unison e bai fuo. Mbo mi duan na wasa akomi osunsumu, mi di bimpa na so de bai aka ho de a. Ene ye no wasa mko. Na u yan ka se unison bai fuo nko de. Ne du yan yo de a odi for. Eh. Ti ko jato a, yen ko pa cha. Bi aka se mi titia nkofo bia mse antwa ye. Jesus omo ko tra se mo dago no so no mu se da bi da bi atani o di uno anwo de nti ye nkunya no no mo nya wo tika de wum
na ne nyina na wum na
ye nkunya to a
e fa se nye eduana ba
mu ni ye nyina magene ye nkunya to a
me fa sha ne
e du di fo eh wo se me me ya mom dia o ka mo go ye mom dia wo ye bo ye dia so nya ye ti a ti
ato so jama apa pe ajanta
Kimaye, Kimaye, Kuna, Oya Bua, and Ne. Is it a Henry? A Buddha Sakaches, a Henry. Enyai, se ko tire wrem ne fe na teko. Tudi fa e ko jato a. Ye ko pacham. Rebecca.
Da.
Odi fo, ye ko pacham.
Wa
jatum. Odi fo Joseph Mr. Tracia, o di akwa pa no ko fo be dago no so mse dua. Na fe hu de be ye pusu ahoma, ye nua ba yu ne zonfa. Bi ko ra fo jatum be bibi o abre, ne so toto yi, bi o ko dwa, wa bre, ndi wada. Ti en fa ni sa. Different go ho na odi for wehwem eduaba na fe hunde be why me da se ti twa ni mo nko so simba ko mo se elage is a one oh ha
eja aba
be so ha na ekodi ngom
aba be wa ama me sa be di ne ho ya oba nya wo do so dwa to na ade na eja onye eboni akodwa to tie dia me minim se o kam na ko wie se eje usu ni na na je num ni nko so nya wo nya mi ada ma ya assembly man ya kwa mo so de wudu anu ma se bi nipa bu bi du kwa mo kromo ai bodwa ni hia me e bi yan kone yan kopa baba na chew mo na betena num se abeka ko wie se wudi fo wutimi nya no wo so be ga to a etimi dia me sre minu aba jitum se wa ye mfom so ne ho asotwe na anamu no tie nkopa acha wo ma simple na eja nya dia hwe nkuma afo dia sem beba wo hwe se okwa wari wo fie bim wo beka ho ye bepam wo ne titiru pa ye sem nkuma afo no na me dia me ka akire nkuma afo a mu wa santem gana me ani wiase sa dia wuya wankasa wo bra no ana unia be ma na yire kwa ade nam so no ye de bibe yo ye de bibe yo se wo kunu nyam kra anya obi a won hwe ye ha ukuru no se omo bebia nya wajapade bia hute ada ne binu ba wale omufia motete omusa ejama ne bi ha dwuno so wa hwe ye no bebi tuna ni pasi o yire so meka sense bi kura na ado yire o be ya tete na amo oba ne kura no de abufu aja o uzu bi kura uzu wale jae so ahu etime se san kuma asam kuma asam no omo hwe nyema bi ye na ejaye hwe ade wa e bedrum ne bi ahu ye nyina ye be fe ho adwen because ya wati ya waka no waka ka ensemo na kuma ne ka kire no wono ne dia ndi wantimi amo ba akukura so se mensu me ka asem ya ya sei e na kire no anu atoa na na kuma ne ka sei kuma
ne ka sei
okay wo beto ne bu ase yi ketwa na wom no de o kama e bo ndia ndi o nka e ma ndi anu ayo me so bitimi ka kire obi se wo se dai ukura beti enu na som
wo se wo sia wo mia yi se nsu abo no
che
munim ebisi apari ne obaya kuntoka ofie na apari se be ne se anyere kakra me se mfa jeme apari ne se anyere no pata pata e ohwani di utie be ma ya ne se nya wo se aponchi e dwe kaja
ei
papa na anche no na we na okojmu wo kase wona man ka dimo no use aponchi ti guja so amanyo mo se gan wo no se what me ma me na ka tanse mfuna che me no
Come up when Joe with us.
I never come nipa. And or Safaka. I met him, I woke up for the book of Shamanizu. A good one, another one, Kojima. Now, so could have posed for a punch him, not a post for yesterday. I heard about a car for Jia or the Jasu. A demon, a piano, ya. Cosalande, a
dear
gentleman,
Madame Anusino, Messrs. Eunice, Sir, you bear him, Ama Rebecca. Se kobase woni mu hu bio aye sunsumu ade no ye besre onfa nche yen ye ni dwa to ahina ye di dwa to anenam to onfa nche ye osu to di dwa to akop ahimfie ana so de koma panyi bi ana even kra wo yire ne o ma nsumu a eje osu de di ka bia no anhu asem ka na bia wo no anim dua no sa asem won ka nya wo sa se no aye dua bi mmre wo na di dwa to a we bre me etime ka ko si se yunis yesra wo kotodwagu fom ye kra kotodwem ye ye hwehwe mu na wo de na fa ba bi ne kase ye bua na enza anko ba bi biem gba mo wi onuma wo bua no za na ba bi fofo onfa nche
mate
na wo de asem cha na onfa
ye nche anche e repa 3 bottles no mo ye ntom rekare ko doctor Caesar so ye agya men san ha allergy Caesar 1 enso atase ye ko lina energy tea ye ba patrino enso che kure asem bi anode